That's a feeling ya.
Eh, umetoka pale.
Umetoka hapa.
Mosbeck. Joakim.
Nice one.
Umepewa mpaka nini?
Quality stuff.
Mali ni safi.
Ukitaka mali